umukiza wanjye ngarutse imbere yawe nditabye ijwi ryawe rihora rimpamagarira kwihana nararisuzuguye ariko noneho mwana nditabye ndihanye unyakire nk'uko ndi mbabarira mbabarira mwami Yesu
Achira mwana